kepha kathwayo siphethe ngePayShap. Sikhuluma ngani la? Eh mesikhuluma ngePayShap.
iPayShap le indlela entsha yokukhokha. Abalimi bethu siyazi ukuthi into oqala indlela yokukhokha, khokha ngemali. Cash. Esibili indlela yokukhokha kuba le yoma credit card manje amasheka wasekho. Asaphela. Ngisho abantu abancane nje ngazi ukuthi abalazi nokulazi isheke. Amasheka wasekho. Sesekuba amakhadi okukhokhwa ngawo. Okunye indlela ukuthi abantu bakhokhelana izinto yileyo esikwazi kuthiwa i-e-wallet. La ungena khona kwi-app yakhe bank ukhokha imali umkhokhela umuntu ku-account number yakhe. Kodwa lowo muntu mase etholele leyo mali kufanele athathe le number omnikeza yona ahambe ku-ATM lelo bank afike khona acofe ukuthi akwazi ukuyikhipha leyo mali abese eyisebenzisa. iPayShap yona into eyenzayo manje ukuthi iqeda yonke leyonto. iPayShap ilinka iselfoni yakho kwi banking app yakho kwi bank account yakho okusho ukuthi uma ngabe siqale nje ngokuthi mhlambe ngise taxini ngibe itekisi la langu udrive usefuna imali driver unawo iPayShap account athi udrive yebo nginawo ngiyazi iselfoni number yakho sha cellphone number umkhokhele imali leyo mali ya straight ku bank account yakhe aya ukuthi mhlawumbe kufuneka ahambe aye ku ATM ya bank lakho ayokhipha ileyo nto yenza iPayShap. So ukusho ukuthi yena ukuhweba kube lula mubheka izinto ezoba sengozini lapho uxolo izinto ezoba sengozini lapho uyabona le mshini emisho kuthiwa yini ikhokha lokwamakhadi ya ngoba kuhamba kuhambe kuphelele isikhathi uma besesikwazi ukuthi sesiyakwazi manje sikhokhelane direct ngeselfoni akusadingeki ukuthi kuze kube khona omunye umshini obasendleleni. Ngoba phela le nto bayenze ngendlela yokuthi uma usukhokhile lo muntu omkhokhelayo uyabona ukuthi nansi i-proof of payment imali ingenile ebhenki yakhe kuphela.
Ngisithethi bekade ngiyibheka nje le iPayShap ukuthi ukuguquka kwendlela zokusetshenziswa kwemali nokukhishwa kwemali nendlela zokukhokha eminyakeni ezayo sizobona yini ngempela amathuba emisebenzi kakhulukazi abantu abasemkhakheni yasemabhange kakhulu imisebenzi
imisebenzi ezayo maphola imisebenzi yethekhnoloji umsebenzi yethekhnoloji ngoba yakubula nje kudala ngisebenza e-reserve bank kwase kukhona abasebe predictor ukuthi in another 50 years time u-cash lo okhiqizwa e-reserve bank uzophela ngoba manje kuzophenda ukuthi umuntu ahambe phethe i-wallet no-cash omningi ngoba manje sesizosebenza nge-electronic u-cash uzoba electronic sesiyabona sekuyenzeka lokho. Sekuyenzeka lokho angazi bangaka abantu aba usahambe uphethe u-cash uye idoli yothenga abazi usuthenga ngekhadi thenga ngekhadi abayo uthole ukuthi abanye ikhadi lisefonini sufaka umuntu athaphe ifoni yakhe kuphele kanjalo. Manje ke sekungena no-PayShap manje ukuthi uma maphola aba efuna ukukhokha estore ufuna ukukhokhela umuntu nje uzothi hey kela ifoni yakho ePayShap ndamnaze cellphone number maphola wakhokhe kuphele kanjalo. So ukusebenza kwemali kuzoncipha nokusebenza emisebenzini yasemabhange izoqhubeka kodwa izoshintsha ngoba sasike sakhuluma nasiqaleni ukuthi sekunamabhange angenawo ama-brand ngoba awadingeki. Ya izinto eziningi manje zenziwa online okusho ukuthi abantu odila nabo ngempela amakhono adingekayo yila ukwazi ukungena kule fourth industrial revolution ngoba kwakade kushilo. Ya
ok ugcine nje phakathi ayo ongavana ngalo ungathini kumlalelo zeVibeFM nakumthandi nje nomlandeli wezomnotho.
Hayi, ngathi mapholo asiqhubeke siyibambe le nto. Izifundo kwezomnotho zibalulekile. Kubalulekile sonke ukuthi sihlome sazi kwenzekani kwezomnotho. Nakulabo abafuna ukubuza imibuzo njalo. Angivalile ukuthi kungabe yithina kuphela nje sixoxa amapholo. Kambe bakuthumele imibuzo. Uxolo. Basho ukuthi hey, mapholo, ngicela nini noGumede ke ngixoxe ngalokhu nalokhu nalokhu. Ngezo nto ezayo. Nalokho ngiyozama ngokungamandla ami engikwaziyo ngokuphendula engingakwazi ngisho ukuthi hayi ngicela ninginike ithuba ke ngiyo research kancane.
Ukuthiwa yokuhlezi kwintokozo njalo ukuthi sikhulume nayo emsazweni iVibeFM phela ke kuningi kakhulu siyancela kokwanzileyo lapho besengakukwanzileyo kuwena sithole ulwazi kakhulukazi makhulunywa ke ngezomnotho. Sithemba ukuthi ithuba elifana naleli sophinde sithole futhi nangolwesithathu oluzayo. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho othe wasipha sona emsakazweni iVibeFM.
Kubame nakaphola abangi izilokothi ezinhle kuwe nabalaleli beVibeFM.
Sibakhumbuze bakulandelela kanjani ku-YouTube?
Ku-YouTube uzakhele Gumede noma uzakhele Nomics. Ku-Facebook nakhona khona uzakhele Nomics. Ufuna ube umngani wami kazakhele Nomics. Then siyothola ngoba nalezi inkulumo esixoxa la ngiyayirekhoda bese ngiyifaka ku-YouTube ukuze ukwazi ukuthi ukwazi ukuzithola noma sezadlula. Ngiyabonga.
Hola Jay, sibonga kakhulu ngesikhathi sakho, sibonga ngesikhathi sakho, sibonga ngesikhathi sakho, sibonga ngesikhathi
sakho, sibonga ngesikhathi sakho, sibonga ngesikhathi sakho, sibonga